Chionetsero chomwe akuchi cha Indaba 2015 chimabweretsa pamodzi makampani ndi anthu omwe amagwira ntchito zokopa alendo monga malo gona alendo, malo sunga nyama za kutchire, mtengatenga ndi zina maiko akumwera kwa Africa. Pachionetsero chi makampani azokopa alendo akulaya ndi ena amakhala ndi mwayi odziwa zina zomwe zikuchitika maiko akumwera kuno ku Africa pa nkhani azokopa alendo. Malinga ndi mkulu wa zokopa alendo kunduna wazofalitsa nkhani zokopa alendo ndi chikhalidwe. Yemwenso ndi mtsogoleri wa gulu lochokera ku Malawi, Mai Patricia Lyabuba. Makampani a zokopa alendo 12 a ku Malawi akuchita nawo chionetserochi. Makampani wa ndi monga Sunrise Tours, Protea Hotels, Sunbird Hotels, Hapuani Lodge, Kongo chulapo ena. Maili ya bubati shionetseloji chitandiza kudziwisa ndi kupitisa patsogolo ntchito za mtengatenga komanso zokopa alendo ku Malawi kumaiko aku Africa monga mahotela komanso ntchito zina zosiyana-siyana zokopa alendo.
Ifeyo cholinga chathu ndi chakuti tipeze anthu ambiri makamaka amene timati ma tour operators awa ndi makampani amene amagulitsa maiko osiyana-siyana kugulitsa kwa anthu aku South Africa kuti azipita ku maholiday. Ifeo ku Malawi timaiona kuti South Africa ndi market yathu yaikulu kwambiri pamene kumachokera alendo ambiri kubwera ku Malawi. Ndiye timaitenga market inoyo kuti ndiye kuti tikhale nayo ndi chidwi kwambiri. Choncho tiyankhula ndi amene akugulitsa kale Malawi kuti tione njira zina zomwe tingapange kuti anthu ambiri asibwera kuma.
Dziko la Malawi lakhala likuchita nawo chionetsero chikwa zaka 20 zapitazo. Ndipo izi zathandiza kupitisa patsogolo ndi kulimbikitsa ubale pakati pa maiko, makampani ndi malo omwe amagwira ntchito zokopa alendo kuno ku Africa. Dziko la South Africa ndi limodzi mwa maiko amene amabweretsa alendo ku dziko la Malawi kudzaona nyanja, malo sungira nyama komanso zina zokopa alendo. Mutu wa chaka chino ndi Africa ndotseguka ku business ya zokopa alendo. Chionetsero chi chiperekanso mwayi kwa nduna zokopa alendo maiko omwe akuchita nawo chionetserochi komanso ogwira ntchito zokopa alendo kukambirana mmene ntchito zokopa alendo zikuyendera kumwera kwa Africa ndi momwe zingapitire patsogolo. Beatrice Juma, MBC, Durban, South Africa.